Kua pō I atu ngā ika āwhiro whai tohu o te pakanga ki rānana mo tētahi whakamaumaharatanga. Kua Willie Apiata tētahi o ngā ika āwhiro 23 I whakamanuhiri tia ai e whēao Harry ki St. James Palace. I tūtaki rātou ki āia I muri mai I te whakamaharatanga ki ngā hautoa o te uepu Ripeka Wikitoria, Ripeka Hori. I takatuake a whēao Harry hei kanohi mo tōna pāpara ara mo whēao Charles kuia hoki te toihau o te uepu.